nitwa ntakirutimana Chantal narimaze igihe kirekire ngaha umunyororo wanje wagira uhere ariko ndashimye kuciyumvira twiyumviriye ko akaba ndekuye nkaza gusubira kubonana n'umuryango wanje kubera byangora kububona ari banciri imyaka 10 bacha bangabanya ku myaka 5 rero nagira ndarimare ari inkozi ne namezi 9
imwe mu nkuru iriko ifata iya mbere cyane imwe mu nkuru novuga yuko igezweho iriko iravugwa cyane gose hano mu gicacu cy'u Burundi n'ikigongo nye ni icubahiro umugore w'igicacu cy'u Burundi ariwe Evariste ndayishimiye yaraye ahaye abakenyezi cyane aba mama bagiye gufungurwa bagiye novuga yuko gufungurwa Burundi bagiye novuga yuko kwidegembya Burundi cyane by'agateganyo bakabandanya barenguka imbere y'intahe bava mu mihana yabo kugira ngo abahora ari abanyororo barekugwe ku bwinshi novuga yuko le president nyene icubahira umukuru w'igice cy'u Burundi Evariste ndayishimiye yemeye ko bazibakura ko imiliyoni zirenga amajanane zitakigiye mu butunzi bw'igihugu zino ngingo uzakiriye gute cyanke wewe uri kuradugurikirana usanga ufishe famiye yawe cyanke ndetse mushikawe asanzwe yarari nyene mu gasho agiye kwidegembya kubera iki kwidegembya by'agateganyo kubera nyene icubahira umukuru w'igice cy'u Burundi ni ibintu bijyoshye cyane gose nyene icubahira umukuru w'igice cy'u Burundi yamenye yuko umuvyeyi ari ikintu gikomeye cyane ndetse novuga yuko kiri mu butunzi dusanga tuvuze dufise hano mu gice cy'u Burundi kuko umuvyeyi atahari twebwe abana ntidushobora kubaho umuvyeyi atahari uri mu bebe nishobora gukura ariko uko biri kose nyene icubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari we Evariste ndayishimiye nitworeka kumuhayagiza cyangwa tumushimire ni igikorwa cyiza novuga yuko yakoze uri kuraraba ano masana muri kuraraba hano aba mama bafise abana bariko barabonsa abana bakiri bato cyane ariko nyene icubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi si novuga yuko bibaye ijambere tubibukanye gato y'inyuma Evariste ndayishimiye nyine icubahiro umukuru wacu cy'u Burundi yarigeze gufungura nyine imbohe cyangwa ifungwa kuri ino nshuro rero arabisubiye kanje si Bujumbura gusa si Gitega gusa ubusho bwose dusanze duvisha mu gice cy'u Burundi novuga yuko gerageje kuraba arafwa pasi haratanzwe ikiranga misi y'ukuntu abantu bagiye kuzoza barafungurwa ukuntu bizogenda birakurikirana n'imbabazi zoheri Bujumbura bagenda Igitega bagende za Rumonge aho hose n'ubusha bumwe bumwe bwagiye biravugwa yuko hari abantu bazogenda barafungurwa kandi byarakozwe reka rero tumushimire nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nimwe mu nkuru novuga yuko igezweho kuri uno mwanya nimwe mu nkuru kira mu Burundi wese ariko arumva cyangwa kira muntu wese aba hano mu gikorwa cy'u Burundi anezerejwe n'iryo jambo ryo kurekura by'agateganyo zimwe mu mbohe zimwe mu bamama novuga yuko bamwe mu bamama novuga yuko bariko bafise abana bonsa cyanke bafise abana bonsa kuko umwana umwonkeje nawe uri mu bibazo cyanke ni vya bintu zosanga ari umwana wa wazo kurumenga ari mu bibazo ariko ivyo bintu Evariste ndayishimenye n'icubahiro yavuze ati reka tubare kure vy'agateganyo nimba ari kugenda nimba ari kugira ngo abahora ari abanyororo bari kugwe ku bwinshi ndoke bagiye kurekwa ku bwinshi ku bwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bazohora bagenda babandanya barenguka imbere y'intahe bava muhira mu mihana yabo donke umuntu wese azofungurwa urubanza ruzobandanya ariko ruzobandanya gute azoza arava muhira ahasanzwe atuye ajya mu rugo rubanza ariko azoba yari kuwe by'agateganyo azoza arataha muhira kugira abandanye konsa icyo kibondo ariko se ningerageza kuvuga ntibivuze yuko aba mama bose mugiye gukora amakosa mugiye gufungwa ko bizoza biragenda uko unye nima uri mu mama uko uri kuriyumvira gukora ikosa ryo tuma uja hehe uja gufungwa gerageza uje vite nturikore kuko si ikintu kijyoshye cyane kuja gufungwa wakoze ikintu kanaka cyane wakoze icyakanaka si ikintu kijyoshye cyane kibereye ijisho rero mu kuvye vita kugira mutama wacu ntuze turamugora cyane nyine icyubahiro mukuru gacu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye tuze tugabanya amakosa kugira ntidushobore kugira ane ntidushobore dushobore gufungwa cyane kwagirizwa ikintu kanaka tunamushimire cyane wewe ni muri umukunzi wa Isaac TV uri kuri dukurikirana tumushimire nyine icyubahiro umukuru w'igice cy'u Burundi Evariste ndayishimiye ariko abikora neza cyane imbere inyuma y'iterambere ariko arakora mu gice cy'u Burundi mu kubaka amazu meza cyane gose mu kubaka amabarabara meza cyane nimba umaze guca ku barabara rijya kuri aeroport amaze kuribona ni barabara ariko rirubakwa ku rwego rukomeye cyane gose ni barabara ryiza cyane gose rimeze n'umwanya ariko rirakogwa n'iterambere ariko aratwereka mu gice cy'u Burundi ndese ugerageje gusubira inyuma gatoyi Evariste ndayishimenye n'icyubahiro n'umuntu tumaze kubona ashikira abantu badandaza tomati abantu batoyi cyane amaze gushikira abantu badandaza inyama ndese akavuga ati nkene mu majambo amaze kuvuga aravuga ati nshaka kwifatanya na cooperative yanyu cooperative idandaza tomati ninyo n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aragiye ahantu ku bantu kuvuga yuko ari bato batari ko atari bato ku rwego rw'igihugu kuko kira mu Burundi wese no vuga yuko ari ikintu gikomeye cyane gose mu gushaka cy'u Burundi Evariste ndayishimiye akicara imbere y'abantu bari kubadandaza itomati akavuga ati tuje muri cooperative dufashanye nza n'umutaye ariko duteragira itomati igihugu cyacu cy'u Burundi gitera imbere kimere neza cyane gose wayi wewe utobikoranye n'icyubahiro umukuru wacu cy'u Burundi ashaka kubikora wayi wewe utokora ikintu kugira igihugu cyacu cy'u Burundi gishobore gutera imbere hamwe muri mu makunga bavuga ati u Burundi bumeze neza cyane u Burundi urateye imbere cyane kubera iki rero tutoshyiramo ingufu ziwacu nyine icyubahira ricyari imbere y'umuntu ariko aradandaza inyama akavuga ati iza hake mbere cyane naragize ubwo nanze ati bavuze iza classic usanga dukorana ariko numwe yitwa iza hake yarasanzwe akora aho hantu badandaza tomati n'inyama yari icyanye n'icyubahiro aravuga ati dukore kugira igihugu cyacu cimbere igihugu cyacu cy'u Burundi gitera imbere dukire ya makoperative nanje munshiremo Ushora umushora kwibaza ko muri batu ariko ni muri batu y'ikigwego gw'igihugu cyacu cy'u Burundi mwebwe ni mwebwe itunga cy'igihugu ni nka kujya umuvyeyi wawe ashora kukwibaruka wowe ukibaza ngo uro kwa kanaka kumbe mama wara kwibaruka ariko mu bisanzwe abayibaruka iki igihugu ubujyano kuri no sikugira ukorere igihugu cawe yari cyo ciwacu igihugu cyacu cy'u Burundi kugira kibandanye gusa neza kibandanye guca ibibatsi rero ifungurwa rya bano bamama no vuga yuko ni ikintu gikomeye cyane nyine icubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi navuze ati sishobora kwirengagiza kugira ndeke kumushimira nanje kuko ikintu nkico iyo umuntu akoze ciza gerageza kugira ante kubona ko yakoze cyiza nutabona ko akoze cyiza nzo kugera ubibona ariko niyo mpamvu navuze ati reka nsimbire kuri mikoza Isaac TV nera kamo no muri bamwe tubandanye gukora byiza kugira igihugu cyacu cy'u Burundi gitera imbere nyine icyubahiro yabonye yuko muri abo bamama hari ubutunzi bw'igihugu bushobora kwidegembya bugakora ibintu byiza cyane gose aranafise n'impuwe kuko gufungura abantu nkabo onye uti udafise impuwe ntushobora kubafungura reka rero tunamushimire nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi tunashimire na leta mvyeyi kuko iterambere ni ryinshi ugaragaje kuraba muri mukaza iterambere ni ryinshi amatara nubwo igihugu cy'u Burundi kiko kiratera imbere ku rwego rwo hejuru ku rwego rukomeye neza cyane gose rumeze neza cyane gose ugerageje kuraba ibiriko birakogwa numwanya muto yenyene icyubahiro ariwe Evariste ndayishimiye umwanya muto yi amaze ibyo amaze gukora ni ibintu bikomeye cyane bikora inka iyumvirere mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 mu myaka 20 ibyo tuzoba dushitse ko azoba ari ibintu bikomeye cyane gose reka rinda ngize vuga ati uko biri kose nimburi umurundi rumurundi kazi aho uri hose urakwiye gukora kugira igihugu cyacu cy'u Burundi gitere imbere kuko umaze gushika kuri inozi cyangwa umaze gushika mu gihugu cyacu cy'u Burundi waribarutswe go na mama wawe ariko uri hano kugira ukorere igihugu cyawe igihugu cyakwibarutse kugira ibintu bibandanye kugenda neza cyane gose reka tugushimire nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye tunashimira na famiye yawe na Angeline ndayishimiye ntitwamusiga inyuma kuko na wene novuga yuko bimwe bimukora ari gihe mufadikanya ugasanga ibintu biriko biragenda neza cyane gose dushimira na leta mvyeyi na leta nkozi ibyo bariko barakora bikora inka cyane iyi ari Isaac TV kuri mikoza Isaac TV mwari kumwe na Starboy niwe ariko aragerageza kuyaga namwe niba ubona kino kiganiro uraba wa mbere kugira share kugira n'abataronse akajyo ko kucumva bagerageze kukironka biciye mu mashare yanyu muzo wa mwakoze kugira buno butumwa bwashikire aho bari hose cyanke ano makuru mashasha abashikire ahari aho muri hose ababyeyi rero nuvuga yuko mwamaze kurekugwa mwidegembya by'agateganyo reka namwebwe ndabifurize imigisha ku mana ndetse n'imigisha mu byo mugiye gukora ndetse mubandanye mutera imbere namwebwe kuko iyo muteye imbere natwe turumva ko tujyohewe na Isaac TV turumva yuko tujyohewe
uno munsi ni munsi udasanzwe mu gihugu cyacu ndetse no munsi udasanzwe kuri aba bavukanye bari bamaze igihe babohewe ngaha muri ribohero ya mpimba ndetse no mu yandi mabohero yo mu Burundi bwose izuba ryabakiye cyane cyane ryakiye n'imiryango baje baturukamo aha hantu babaza uko muri ngaha hari n'umwe aticuza ku cyaha cyatumye apfungwa gukora icyaha kuri iyi si shetani yiganziye vyamaho nta muntu adatsitara mugabo ivyaha ntibisa iyo wahejeje kugwa mu cyaha iminsi yose uvuga uti none nk'iki cyana gikoreye iki iminsi yose uricuza nico gituma nkabemera imana twokwama twibuka kuza turasaba imana iturungikire mutima mweranda kugira ngo agumane natwe aguma duhanura gatima mpanuro tukagumane kugira tugumane ubuntu iyo wamaze kugwa mu cyaha niho bimenya utarakigwamwo umengana ibisanzwe mu gihugu rero icyaha birazwi ko n'umugabo biragendana nta n'umwe yovuga ngo Jesse nzopfungwa mugabo rero nagira ndabwire yuko gukora icyaha ni umubabaro no ku gihugu leta iriho kugira ngo ibuze yuko hari umuntu ahonywaga gakanu uwundi nico ituma leta ariyo yonye nifise uburenganzira bwo guhana kuko leta ihana ku izina ry'abenegihugu muze mwumvirize no mucamanza biranditswe no mwibwirizwa nshingiro yuko abacamanza bacimanza ku izina rya benegihugu nico gituma ari kumenja ku mucamanza kurya igiturire ariko aracimanza kurya igiturire uwo yoburaniye wenyene uwo yotunganirije akavaho kugira ngo utunganirize umpe igiturire no kumenja umucamanza acurubanza ku izina rya benegihugu nico ituma rero leta uko bigenda kose ubu munyavyaha ntubumunyavyaha leta iguma ari umuvyeyi nico ituma idashobora kunezerezwa na gato no guhana ntibiyinezereza ariko itegerezwa guhana kubera iki itegerezwa guhana ubwa mbere bwobwo leta irahana kugira ngo yihanize uwakoze icyaha yumve yuko hababa ubugira kabiri leta irahana kugira ngo igabishe n'abandi bene gihugu bumve yuko nibakora icyaha kitazokwijana uko ntugabisha rero kugira ngo umuntu amenye kirazira amenye ikizira amenye icatinya kandi rero leta ari nahihana kugira ngo ikingire abicaha kitashitse ko kugira ngo ntibasore kugikoregwa ndetse ukingira n'uwakoze ikibi kubera iki leta ikingira uwakoze ikibi mu kumushyira mu munyororo ni kubera abakorewe ikibi bashobora kwihora iyo leta idahanye abakorewe ikibi baca bagira umutima ukomeye wo kwihora leta rero ntihana kugira ngo yihore leta ihana kugira ngo abantu bose bagire umutima basubize umutima munda ko leta itaretse icyaha ngo cyijane mu bisanzwe umuntu akoze icyaha uno munsi leta ntimuhane ubuzokorejo ikindi cyaha azohanwa umuhanyi bumurenganije kubera iki ugira umwana n'ikinono mu gihugu cyacu icyatunyoshe ni ivyaha vyinshi vyagiye birakogwa leta ntiyabihana gushikaho gukora icyaha usigara umenga ni we wuri umugabo nk'ivyaha vy'ubwicanyi vyabaye muri kahise nta kindi vyavuye katari uko abantu hateye igihe bakabona yuko kwica atangorane si icaha kubera kudahana ndetse n'amacakubiri yateye muri iki gihugu vyavuye kubera hariho umuntu avuga ati nishe uwo muri burya bwoko nta wunkorako bica bituma umenga kwica bisigaye ari ubuhizi kandi nagira ndababwire yuko icyaha ntikigira politiki umuntu avuga ngo mfungiwe politike ubunye nazo cyangwa kirikete ambwira iyo politike afungiwe azo cyapfungurwa uwuzi kwa afungiwe politike azaca cyangwa kirikete ati je mfungiwe politike ambwire neza nyereke hanyuma nce ndaba mu gitabo mpana vya yuko ari politike afungiwe cyangwa afungiwe cyaha hari abantu batazi gutandukanya hari umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe munaka umukuru umugabo agacavuga ngo umuntu wanje arapfunzwe afungiwe politike ya hehe apfunzwe kuko yakomerekeje umuntu tapfunzwe kubera ari umunywanyi w'umugambwe munaka kuko hariho abakunda kuza baravyitwaza ngo mfungiwe politike ubundi na ugasanga umumenyesha makuru akoze ikibi ngo mfungiwe umumenyesha makuru sivyo umumenyesha makuru azo bapfunzwe azira ko ari umumenyesha makuru arazoca kandi kirikete ubwo nyina azoca sohoka mugabo ukaba wakoze icaba akakwandika ko bati wakoze ikicaha ngiki gihanwa n'itegekiri I nusubira kuvuga ngo uri umumenyesha makuru nusubira kuvuga ngo ndo umunyamugambwe nusubira kuvuga ubwoko nusubira kuvuga intara nusubira kuvuga umuryango ubwoko bwawe nico caha kikwagiye mu Burundi hari abantu bavuga ngo nzokwica umuntu ngo mugandazi yuko mugambwe wanjye uzoca utonda nce jewe niga yagayira ngo ndazi yuko ndi muri societe civile nzokora icaha hanyuma societe civile zose zica zigira imyerekano nce ndekugwa narya ndabwire mu bintu vya mbere leta yiyemeje leta vyeyi nuko atacaka izokogwa ngo cijane uba mu mugambwe utaba mu mugambwe ico uri cose wewe uhanigwa ico caha wakoze